Very good one.
Yo.
New one international. DJ Sauti.
Unashoka chini, unacheza kwa taratibu. Kofi Lomini ndani ya nyumba.
Solomon Ondego, Lea Nyatanga.
Okay, what do you want me to say?